muzaniye ubutumwa bwo mu nyandiko umukunzi wawe yantumye ngo nkubwire ngo
ni muzima
kandi nkubwariho ntabwo uzapfa ahubwo uzarama kandi nkubwariho
ntabwo uzapfa ahubwo uzarama
kugira ngo Ugira abanyiti mana yakoze wananirwe gukora ibyo ushaka
ni muzima Yesu aracyakora
uri umunyamahirwe ukomeye cyane umucunguzi wawe ni muzima
Yes, I'm